What is
Boy,
it?
Boy,
it's an actor.
Yeah, it's an
Do you have a guess? Do you have a guess? That's my spit.
Okay, next.
Arian.
Oh, it's blowing in there.
No, Arian. No, Arian.
Arian, it's moving.
Put your
hands
in!
I see just rolling up your sleeves.
Right, left, 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 right
We're gonna be the best Amboy children.